gige street. Ok wach gima ochomo ter kaka dwarre. Ado nyiso an personally ni asetero pacha gimiluongo ni public participation. Ng'eni Wilberforce kaka embo wacho ni nyalo coordinate joka. Onego nyiso noto otero ma. An finance bill nti gik moko mancha pogorago. Kaka wach 16% minji kete wach mkati cha. Na se gole pacha. Wacho ni mano gigol. Ne gise golo wach moro mi wacho ni vehicle circulation cha. Na wacho ni gigol. Nikech kiki kito vehicle circulation tax. To di konyo di nyo jomoko ma idhogi feyaka. Lakini finance bill ni kingi on other side. Kech sirikal do res gimi lungo ni 4 trillion. Ma budget maduong mogi.
Yes.
But ingi on the budget ni di konyo jomage. Kuri ngini constitution mwanago ni oduong. Kech kito kuwa medo pesa madhi counties. To 400 billion. Manyiso niya, gik madhi timore counties, kaka sane neno kae liudo walo, oketo programs moko mag digital, kamora kwa digital hub, word ka word, jitinde yudo pesa digital. Kono enyise niya, nyako wangi nito pek mare, kwa kata kwa pinge, pek mare ni kani. Kono kwa kaka story, ati niyamo bithi ngada ngada ku, Uwache jasia sama maluware. But kati yeko gima important.
Yes.
Gima important.
Okay.
Niye Kenya kwanza.
Ilo kamano.
Onge gimose kosore. En unity, emwadu waro ni unity.
Kono waro ni
en unity, emwadu waro ni jite.
All right.
Mar national. Okay, nse cabinet.